Victor, kamanya Raila kele wiye no kanye kama ko chuny wach ntiere denesa bedo nwa matin e wach nikech jo Kenya okodagi na Adani rach jo Kenya okodagi na Adani rach mana kaka jakombe nene wache mabende e wapenjore ni to ere kako kawe jumbe ariyo gi thuolo gi te nyocha jakom ni kanye ngat mana okone ni ber
were gi siasa malokon
e kanyo pod wabire thuolo ni te makoro kawo jumbe ariyo maji nyocha nosedhi nyake kotni koro gima nyo miyo jopiny goyo jakom koro riwe ga Adani makoro kiwacho ni embe ochal gi dayo ni koro ji penjo ji wacho ni dayo ni to krach to ka dayo ni ber kaka ber ni to ang'o mumo ne luoro angach ere kaka odonjo Kenya kae gi e tok dala dak no luwa luwa rangach obi ka ji nene na Adani kaka iler ni ibira bira te luoro angach tir mi dhi donjo e dier ot to jo Kenya po mana na Adani ni gul jo Kenya fwenye mana na Adani no osuoso donjo gi e tok dala kendo en kachiena kata mana agreement manyo opio wanda yo sign ni ibiro yudo ni en bende gini adier mantiere ni en to gini oyudo ka gini no oserumo ma en pien dhiang' no oseyang' ma pien ema oyudo ka koro ogur gima miyo oyudo ka pien ni ogur gini nja nochakore gi Murkomen kocha koro jo Kenya penjore ni to transparency manyeo ni e gini nikech ing'eyo ni ka senator Makisi ema nyocha nogolo nwa wache Adani ni ma ka senator Makisi we wuoye gini to jogi ne dhi sign gini ma airport dhi kamano Adani rane minyalo paro maandamano manyocha nowuok airport kacha ka jok matiye paw ndeke ma jeki aika e nyocha nogomo eka koro giwacho ni akare we wakao pach jopiny aka Adani ber kaka berne to ang'o ma ne omono gi yawo gigi e lela ni wan wadwa renovate airport wadwa gero runway manyien kaka gigero no ma gima e kambi mobiro nikech Victor achiel kuom gik momiyo pinje dhi ne public private partnership ni en ni seche moko piny ok dwar medo ushuru mondo dhi malo to gope be ok gidwa olo koro giwacho ni kwadwaro gero ndara makama to we kambi makama oger ndara ni to gibiro choke ushuru kuom thuolo maromo kama kata ot makama kidwa ger koro ka giseduoko pesa gicha koro my estimations ma Adani gi piny Kenya neno ni e biro kawo gi higni 30 mondo mi gitim ang'o mondo mi giduok pesa gi biro kawo gi thuolo mar higni 30 to penjo ma jo Kenya penjo nikech jo Kenya ema biro chulo gowi ni giwacho ni kata ka Adani ber kamano to nonego nyiswa ochalo minot ochalo wuon par mobiro yudo kata minot modhi oyudo ka wuon par gi odhi okawo loan gi title deed margi to dhi ogero godo kata otimo go gimoro koro minot penjo ni yawa ber to ber loan ni nidhi kawo lakini nonego nyiswa mondo wang'e terms mar agreement ni koro mae to penjo ma jo Kenya nigi ratiro kendo nyaka penjo serikal William Ruto nikech gowi ni jo Kenya ema biro chulo moko kuom jok mono keto kokgi e gowi ni e wach mar Adani ni mana kaka Nyarawila osewache cha moko kuom gi ok bi bedo e ndalo ma koro jo Kenya tima ng'owa chulo gowi ni moki bi ka odong giga 10 odong giga 20 kaka Nyasaye mong'e ndalo mar ng'ato ng'amo ng'e ndalo ne onge tibiro yudo ka jogi nosenyodho Adani ma koro nyithindo ema leke gibiro tima ng'owa ema koro leke gibedo madik
nyako ketmo kiwinjowa wabro we uthuolo e Ramogi FM kanyo nikech ane ok odong dakika achiel kende chopo kanyo sa ng'wen mos makende ka Fred dhi nyime kod temo go Adani ni endi otemo go wiye ikoni bedo ni noko ng'iswa gigi chon jo Kenya nigi ratiro mar penjo gi
yes.
Mawapenjogi
yes.
Mane makosa ma sirikal
mane makosa ma sirikal
raise doubt
ni kare
kanoler
ikober kakoberno
to iluokore tok chien nade
gima ber ipando nang'o mae nyisi Victor wiwa pod ok owil gi wach mar chicken gate to wang'e ni wan e Kenya ka
kata mana SGR ni kanopenji ka jofwambo ne nitie gi Uhuru Kenyatta Mombasa ni miwa agreement
nyakawuono pod ok okel
kata Murkomen kanodonjo nowacho ni meke public ndiyo nitie gi documents manoshare lakini mane nitiere gi clauses mane wacho collateral
mago nok gichiwo nyaka mara Adani ni nyocha ne wakia ni kara Adani ni lwete ni eke trako ni ngine nyocha ne wakua ngeyo nyocha ne wakia ni watch mar national watch mar shani Adani be niye kendo lwete olachie odonjo kanyo malach ma king'iyo tibiro nuang'o ni estimates manyicha ne nitiere kawuono king'iyo obok moro tibiro nuang'o ni omed gino gi 58 billion momedi koro wang'eyo ga kiwinjo jo Kenya pingo gigi kendo gipenjo to wang'eyo ga jok ma wan godo ni samoro ma ng'at ka ng'ato nosekwanyo mare gin gitiekore godo koro kaka jo Kenya biro chulo gini nikech Victor adier mantiere ni en ratiro mar jo Kenya kendo public participation nyaka nyocha ne keti mae momiyo gini samoro kume biro dhi moko e doho nikech kober kaka ober no gima ber ok pandi mana kaka muma bende wacho ni onge ng'at manyalo moko taya to keto e bwo mesa ere kaka dani ni niluogo mana tok dala marangach ok nyal lu kode kae to tok dala ni bende kose lu kode tichaki bole gi wi osuru ichaki bole gi e wi gama adani ka ber kaka berne to gik moko te madani timo pacho kaeni keti e lela nikech en ratiro mar jo Kenya jok mabiro chulo gini ok gin ministers manie telo sani biro yudo ka gisedhi nyikwe gi mabiro bet to samoro nyikwe gi ok bibet gosigo ni kech samoro gin osekwany negi mabet lach gitiekore godo gimamiyo wawacho mae nikech wang'eyo jotelo ma Kenya kamineno tenda moro nitiere makore lach kata mana matindo mapacho kae gi Victor dhi tem tenda moro ang'e ni gigi wasetemo kuonde gi nitiere kech ohala be waloko
ipenji ni ng'enga
tadimi isetiekori go koro yudo ka jogi gin to gima koro chuno ni nyaka dani ni dhi thru kata ober kaka oberne to samoro ng'ato osetiekore gi mare chuth chuth ber kas gini shi en osetiekore godo koro jo Kenya mabiro dong' ka chulo gigi gin wan gin nyithiwa gin nyikwewa omiyo ka ok wapenjo penjo gi sani to nyithindo gi biro penjo ni sama na dani keto gine koke gini baba in nitimi ang'o ine in kanye nyaki di on record ma nyathina ong'e chakre kawuono ni anto kata ka dani nomi gino lakini e chenro mar kaka wanene ka to nawacho ni nyaka ket gini maler mondo mi jo Kenya ong'e mok ni timo gik moko e siri nikech siri mane timore ka e secrecy mane nitiere e kinda dani ni ne ng'enye moloyo koro dhi olo to e gini koro mi kata koro jakom wacho na dani ber kuom sani to jo Kenya penjo ni to ber neni dak nche ni wachnwa chon ber ma samori neno ni koro mi mae mami neno jo Kenya mang'eny wacho ni oyo kata ka samoro iwacho ni gima jodongo chamo kolal ng'amu ng'eyo onge samoro gima jogi ochamie gini wanie mudho samoro bende onge gima ochamie gini ng'amu ng'eyo onge makmana ni wang'ere wawe wang'ire owe kaka tugo gi oja tugiga to jipenjo ni kata ka nu tugo to kik utugi future wa nikech ing'e Victor ni jok mantiere gini ok bi winjo pek mar gini joma biro winjo pek mar gini mana kaka Nyarawilo osewacho to ambe asenuoyo ka gin nyithiwa ok gin nyithi joma noketo kok gi gini.